question from the phone. Music won't come as a cold train. I take dying steps to the pain. Melodic flights like bird. Never give up in the world. Might keep on, I get current time, but I'll work it out. My fingers will be fine. Even have a chance to stand by myself. I got a wife and kid, but I've been going somewhere. Welcome back to Rolex, heaven is sunny. Proof to the hurt bit, heck, I got the automatic. Can't get it faster, less than young. No, so it's better to have a song.
Da 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 faire des cœurs. Ça fait comme ça, c'est super simple. On n'est pas beaucoup en plume. Once again. La deuxième moitié. On essaie de faire les deux en même temps. Merci, faites du bruit pour tout le monde ici. Yeah.